Kua piki ake te tatauranga mo te hunga kua pāngia e te mate karawaka ki te kotahimanu warurau ono te kaumāwaru. Ko te āhua nei kai te āta heke ngā nama engari, hei tā te minita tuarua mo ngā take haura, hei tā Julianne Genter, he pakeke tonu te huarahi kai mua I te aroaro, hei kaupare I te urutā o te mate nei. Kei a Hania Douglas, tēnei pūrongo.
Me wawe te arai I ngā tamariki I te mate karawaka. Koina te whakahau hou a te manatu haura.
From now, babies aged 6 months old will be able to receive a free vaccine in addition to the schedule, which will happen as normal in Auckland at 12 months and at 4 years. It's really important. Babies have been the hardest hit and, of course, the most affected when they get measles.
He wā tōnei wehi te motu I te paunga mai o ngā rongoa MMA, engari e ai te kōrero kua ki anō te pātaka. Hei tā, minita hauora tuarua, Julianne Genter, kia kaua hoki ngā taiohi e mahue I te take nei.
We are going to be having a huge focus on making sure that every child under the age of 15 who has not had an MMR vaccine receives one.
We've got 25 nurses who have been trained across counties Manukau, and we'll be in the 23 schools administering these vaccines. So really it's pleasing that we can continue with that program. And coming up to exam time, we're really encouraging students to get their immunisations done.
I taumaki noa nei, kotahimano rimarau mā whetu te hunga I Pākia ki te mate karawaka, e rimarau 21 I hohi peratia. E whakapono ana te minita tuarua mā te arai a Māpu e puta ai te ihu o Aotearoa I te take nei.
The reason this outbreak happened is because we didn't have the level of immunity that we needed to prevent it, and so over the next year we're going to be working very hard to increase the level of immunity.
Hei tā Genter, ko te ao whānui e whawhai ana I te mate nei, nā reira ko te aronga nui kia kaua anō ngā tatauranga e piki. Hania Douglas, te Karere.